njani, ninjani. Namhlanje sizonifundisa ukuthi izandla sizigeza kanjani kahle. Kubalulekile ukuthi siyazi ukuthi masigeza kahle izandla sisusa konke ukungcola futhi sihlisa nokuthelelana kwezigulo. Asiqaleni. Uqala sithela insipho yethu esandleni kanjena bese uzohlanganisa izandla zakho ukuthi insipho ikhona ukufikela yonke indawo kusandla sakho. Bese uyayifaka phakathi nakwiminwe emuva kwesandla. Insipho kumele ifike yonke indawo kwinzipho zakho nengalo yakho. Ukuthi ugeze lendawo yesandla kumele uhwaye ngeminwe yakho. Ukuthi lokhu kusebenze kahle kumele uyenze unyakaze for 20 seconds. Ukuthi sibale kahle sizocula ingoma kababa Abraham. Father Abraham had many sons, and Father Abraham, I'm one of them, and so are you. So let us praise the Lord. So masuqeda siyanyakaza, kumele unyakaze kahle ukuthi yonke insipho isuse konke ukungcola esandleni. Maso uqedile ukhipha yonke insipho esandleni, uthatha ithawuli elihlanzekile noma ungasebenzisa i-paper towel ukuthi womise izandla zakho, noma ungayeka ukuthi izandla zizomela. Manje sesifundile ngithi bangani ukuthi izandla sizigeza kanjani kahle. Ungaqhubeka ngelanga lakho, kepha ungakhohlwa ngaphambi kokuthi udle kumele ugeze izandla. So nibona ngesikhathi esizayo bangani, nisale kahle. Bye.